Don't you want to manage in retail? Yeah, but. Hello. Siapa ni vile nilikuwa nanipatafuta vitu siku nyingine. Nazikupata.
Mam,